Okay, ka o khope, ka o rape, reggaeton.
Caps tlhakana tsa maiso madlangi ya pena bo joka ntlelele hanti tse ke polelo tsa mfana le banzi shapa tlhaka dengi shaba le funk noka jumper game tletse mi bona noka jumper game tletse mi bona o tlogere jo mina mo flow like the ocean le na le better fella di bona a come like the older than me maraga di tlhaka ke bana ba ka the one ride with the g abadena ba shapa le spara para wone mo pela modimo o tsaka di verse di show sa para a shiba ba ikira matweet le dipina tsa bona di no tshwana monwana mo hare for eng for ba le bana ba di mo ka ranka so badges back in the door wata lata le joga bota jonka tswa se ke se jamba pala go se latswa bad mfono joge mathata o we g mfono big wa khona witinga bp unka pina bot ka di busa ba itse dipina tsaka I'm the greatest mara men sa dark choose that halen nete ba tsaba the game is funny ke bo a shipa shaba tips tsaka na tsamaiso madangi ya pena we joga ntlele le hanti tse ke bona lotsa mfana le phanzi